Kw’Īsôko. Kw’Īsôko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Amafaranga Leta igenera abinjiza ibintu mu gihugu badatanze amakori abandanya aduga. Akarorero amafaranga Leta yakoresheje mu mwaka w'2020 ushira uw'2021 amafaranga yagiye mu binjiza ibintu mu gihugu badatanze amakori angana n'imiliyaridi 157 z'amafaranga y'amarundi mu gihe Leta iba yategekanije imiliyaridi 18. Ubwo busumbasumbane bukaba buhagaritse umutima abahinga mu vy’ubutunzi aho babona yuko Leta ihatakariza ibitari bike mu butunzi. Noneho kugwa iki kugira amafaranga agererwa ico gisata ntabandanya b'umurengera. Inyishu ni muri kino kiganiro Kw’Īsôko mukagishikirizwa na Josine Kaze. Ndabahaye ikaze. Yishura ku bibazo vy'abashinga amateka ku munsi wa mbere igenekerezo rya 2023 sama uyu mwaka, umushikiranganji w'ikigega ca Leta Domitien de Hokugayo yamenyesheje ko bigoye yuko Leta itegekanya neza amafaranga agenerwa abinjiza ibintu mu gihugu batarisha amakori. Emile Nibasumba wa Radio RPA yarakurikiye ico kiganiro aratubwira mwido nido.
Umugwi w'amaho ujejwe vy'ubutunzi mu nama nshingamateka, umushikiranganji w'ikigega ca Leta yawishuye ko hazokongerezwa inguvu mu gutunganya ibijyanye n'amakori n'amatagisi ahebegwa bakura ibintu hanze kugira ngo angane n'ayaba yategekanijwe. Naha yategekanywa ari miliyaridi 18 z'amarundi mu mwaka w'amafaranga w'2020 ushira w'2021, ayo makori n'amatagisi yahebwe yararenze miliyaridi 157. Ni hafi inshuro 10 ayari yategekanijwe. Ayo mahera akaba yagiye ararenga urugero rwategekanijwe kuva mu 2015. Kuri uwa mbere ariko arasigura integuro y'ibwirizwa iraba ingene Leta yakoresheje uburyo mu mwaka w'amafaranga w'2020 ushira w'2021. Umushikiranganji Domitien ndiho kubwayo yavuze ko bigoye gukurikiza ibiba byategekanijwe mu bijyanye n'ayo makori n'amatagisi ahebwa.
Once your project of development, non-serumani wansi yamba hera ya generasyona yonga kuko na surusi ya iza kuwa hauza kuza ni chukinu wa bomba kwenzone mezo osi na vya mindi vya development na viza kuwa uchumura vyozi ni inga tine nicho tine naba babu iza tunga wakati jewanda shura kuza na mugambu remere kwa mugambu remere yireru ndakene yikole ikanayo ishigikira mu kunshigikira no kuvuga iki ni nabangomba kuza gukora umugambi w'ibi n'ibi nandagira ndutusho dusanzwe turi mu mategeko uturusho turi mu mategeko muri icyo gihe naho nyine mvuze ati ntunze akawujyana mu kindi gihugu bya bindi agomba kuza gukorera ngaho tuza kubikora mu kindi gihugu ugiye kubigura mu kindi gihugu nawe batushyira kwa makori naho nyine tubikura bitsinze ni ukuvuga igihugu cyacu ntikizigira gitembe.
Kuva mu 2015 igice kinini cyane cy'ayo makori n'amatagisi ahebwa na Leta bita exonération mu Gifaransa yahebewe abikorera utwabo bita investisseur privé mu Gifaransa. Mu mwaka w'amafaranga w'2020 ushira w'2021 abo bagwizatunga bigenga bakaba bonyene bahebewe imiliyaridi zirenga 127 157 zahebwe na Leta muri uwo mwaka.
Fostendi Kumana muhinga mu vy'ubutunzi ntaryumunwa kubwiwe ibijanye n'ubwo burusho bikwiye guhagarikwa hamitegeko ritunganya ibijanye n'amakori rikabanza rigasubirwamwo. Mukurikire yari kuri mikro ya bagenzi bacu bo muri television Renaissance.
Ibijanye n'ama exoneration tukuva ko arakamara maza muri iki gihugu cy'u Burundi barakunda kuvuga ngo ama exoneration ngo atangwa ngo kubera ngo abantu ngo borohereza ngo abagwiza atunga oro ntaja muri byo kohereza abagwiza atunga menshi agenda mu bindi naya giye mu byabagwiza ngo kohereza abagwiza atunga usanga batagenda ngo barabe neza icari karakora nabo bigira abagwiza atunga ugasanga ni ba abantu bafise ubutegetsi aha na hariya b'abanyepolitike tegeza kura kurubigize ngo nabantu bagwiza tunga ngo niyo ma societe bagwiza tunga ngo ngutegeza ngo hari imodoka ngo uzana ngo ari imwe ngo kintu ngo uzana kubera ngo urumushinga amateka ngo urumushikira nganje ngo uri iki ngo uri mu general ngo tegeza kuzana ngo utarishikure ibyo ugasanga abantu ariko arabira ko amakori imwe rimugasanga ni benshi umuntu akiha exoneration ngo nuko ari kemabanga gasura kwiha indi exoneration ngo yoreje kubera ari umugwiza tunga amategeko atanga exoneration ni menshi ari bwo ngo nizawo bera arabona ngo api yacitsa debyose mutanga exoneration hariho umushikira nganje ngo bikega cyare arashobora gutanga ubwiwages niba navuze ngo namategeko bigarukiriza oya hama rero na transparency ingene ni gukorerwa mu muco hakaba na evaluation mbega yagiye muri exoneration zo miliyoni 100 za muri exoneration igihugu cungu kiki mu myaka 5 wasanze ari miliyaridi 10 n'ayandi ya marundi araho onyingo amaze kugana ngo na ma exoneration ukarindira iyo investissement yabaye ukarondera ubwo buzi bwatanzwe ukabura mugabo ugasanga leta agahombo kari muri leta ni kanini amashuri hamwe nta ntiyubatswe neza abana biga bicaye hasi abanyeshuri abaro nke burusi ugasanga ni ingorane niki mugahari naho ngo ama exoneration miliyaridi 100 aho kaje kari kadahagaraye igurishura kuvaho kiri nje tubanza ko ama exoneration banza guhagarara yose ahandi leta itumisi ubuvanso niko bavyita leta itoza amahera twese tugatanga amakoni uwishaka gufasha ikamusi ubuvanso
Ishirahamwe rijejwe gutoza amakori Obert rirerekana imigwi itandatu isanzwe yegwa n'ubwo burusho bwo kutariha amakori kuvyinjira mu gihugu. Umugwi wa mbere ugizwe n'abagwiza tunga hagakurikira imfashanyo zo hanze zigenewe leta. Umugwi wa gatatu ugizwe n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi n'amashirahamwe mpuzamakungu. Umugwi wa kane urimo amashirahamwe atarondera inyungu za leta, amashengero n'amakoperative. Mu mugwi wa gatanu tuhasanga abashinga amateka n'abakenguza amateka, hanyuma umugwi wa nyuma ugizwe n'abategetsi mu gisirikare no mu gipolisi. Ni hano duce dusozera ikiganiro ku isoko cuno munsi. Josin Kaze nije nariko ndakibashikiriza, ndabahaye isango mu kindi kiganiro na huta.
Cari ikiganiro ku isoko.